Ms. Xolani Skakane, and I am doing a triple M presentation. Financial aid. Esizakusiza abantu ukuthi sikwazi ukuzama ukuyisapotha sithu. Through the means of triple M. Triple M ufana sengathi stokvel. Sengisho kanjalo. La insave khona imali yenu nithole sine interest. Interest ka 30%. Now, what is required ukuthi umuntu ajoin triple M? Udinga ukuba na 18 ube ne South African ID. Masu nayo ke udinga the amount of 100 rand ukuze ukwazi ke ukungena ka triple M. And then okunye la ka triple M kune lento abayibiza ngama guidance course. Ama guidance course lawo uwafunda online. But awudingi ukuthi ube nemali ukuthi uhambe uyofunda. Into oyidingayo nje kuphela wena is ukuthi ube ne internet access. Ushuthi ungaba ne laptop ube noma smartphone ukuze ukwazi ukcreate i dream yakho. So nayo nje imbuze khona.
Kanje you said is gode as sikhona kweni ndawo o as a dad over the phone.
Isikole si online. Awudingi ukuya ndawo, awudingi ukuya ku-institute.
Let's, okay, more than that, like you're a foreigner and you're from Germany, you're a foreigner, is it possible for you to join? Sure. You know, do you know? Who's going to join? I'm a foreigner. Udinga njena ukuthi ube ne passport, on a passport, yalapho uma khona uzokwazi ukujoyina.
Kodwa futhi ube kwenzele show ukuthi over 18.
Ngicela ukubuza mina, 100 rand kuphela imali ebekiwe ukuthi angiyakwazi ukujoyina ngayo.
Uma usavula ilento le-dream, ungayivula ngo-100 rand. But once iya-create-eka, usungafaka noma imalini oyithandayo. Ukuze kuqhubeke ngizalele ku-30%.
Angiyakubuza.
So ke u-Triple M usiza abantu abaningi eSouth Africa. Usiza abazali abangasebenzi, usiza thina siyingane. For instance, sifunda ema-high school, sifuna ukuthi mhlawumbe next year ngikwazi ukuthi ngingene evasi. With investment le engizoyenza ezongizalela 30%, ngiyakwazi ukuthi ngibe nemali nami yami esinye. So mina u-Triple M ngendlela osungisize ngayo ukuthi nami ngibe ngifunda ngenkinga ye-tuition fee. And kajoyina u-Triple M kakwazi ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngikwazi uku-afford ukukhokha. For example, amabhuku, i-stationery is required.
Nombuzo. Umbuzo usanjena. Asithi usufakile 100 rand manje bazo-reinvest how many months?
At the end of the month.
Oh,
imali yakho izobe isima 30%.
Oh, noma ungayiyeka nje ungayikhiphi, izolokhu iqhubekile.
Yeah.